Parakoze iganiro ubushize hama arambwira ati je vraiment nanje naramukoshereje ndabizi neza narakoze ikosa rinini cyane kandi rihambaye ariko hajya anya nta muwera ngo de sivyo ndiko ndimvira basa umutima wo mpinguvu zo kumushikira nka musaba imbabazi no shasha azanaliye wala shasha ngoja kwanza umviriza nkubwira shasha.
Mungu n'umwana mu
ariko niko nabubwira ngene vyambwiye sivyo
nta gato ya vrema nta muhe ndamugirira sinkeneye no kumubona nta sinkeneye no kumubona n'ukuri kw'Imana nta shima sinkeneye no kumubona
ariko ikintu ca mbere gikuru bo waramukoreye gituma wumva wicuza cyane ukavuga ati je ndicuza kuba narahuye n'uwo mungu cyo ari nk'iki
nuko namuhaye urukundo rwanje ndamwiha wese agwa yabifashe nkumengo juste ngira twari muri blague sinumva vare sinti
shasha ngoja usilie sivyo usilie Yeselo bakunze bashali TV safa mumeze gute mumeze neza Jenny Elma Love Marimo mutade wokigwa ndamez good guys je ndashima imana uno munsi mwako natekereje cyane kuko hari iki naje kurondera kugira ngo tiyage skintu ago numuntu kandi afise ibintu afise nubuntu ibindi byinshi bitandukanye nde mwarabonye neza igano twakoranye ubushize nande na mnyamwezi
sashamira birakwaje tena sasa
Kuanzia leo
sina jeo ndo watanuka nyesha mimi.
Chukua, naenda, chukua. Nipatie simu yako.
Shamira hira.
Problema kia moto. Problema kabisa.
Jux, mimi na tungebiachi. Jux acha kwa shoot. Jux bireke.
Ariko aratubwira ati anagenda ugeshushikirije kwa ntuzenye hariya. Sasa leo ndi kumwe na shasha. Kugira ngo tuyage kuvyabaye hirya no hino ndetse twumvirize byinshi cyane sasa rero indani mu mitsi ibintu tutamenye cyangwa ibintu mnyamwezi yatinya kutubwira vyo byarahabaye ngene vyo bimeze aho batubaze ati muri kaze tubura munsi arafu bingine sasa ni badaye murabize ko genda bakorera umuti sana shasha safa
uyi safa
meze ne yego none umunsi ukumenga kamureka kasharudia usha sabo mapenzi ni
hapana lakini kawaida
Wiriwe muduko no musi shasha twanze kwanza duhere ko ku rugendo ku musi wose no musi turugeze ku mugoroba deja ariko hari utuntu pagire wa wiri urakora aho wiri uryamye wumvira nyamwezi
ya sha icho sicho gikuru
reka neza nido je mpere kwanza ku rugendo rw'urukundo rwa na munyamwezi gwatanguye gute munyamwezi mwahuye gute kusudi mwanze na usiano yenu kushaho bije ko utandukanira uno munsi baka kwafuje
apana si mnyamwezi oya ni ex wanje
okay ex mnyamwezi
yego
expired
yego ama gwatanguye nyene tare biryosha nyene twahuriye school twahujwe nyene numugenzi yego Yeah. Hanyuma aramproposa. En fait, sina ndabyiteze yuko iyo proposa. Kora nyine. Juste ko namubona ntavyo nari niteze.
Ikiri ngo cy'umwaka mwari mu maranye yambiye ku mayo mayanye umwaka wose. Hari izindi geso zitandukanye baramaze kumubona ko canke vyabaye bigaye inshuro ya mbere yonye.
Yego twe tumaranye umwaka gusa uradi ntaje bana zidakomanya amahembe nyene twarashwana nyene kuntu nyene buto twagaciro hama kansaba pardon nkamubabarira nkuko naje namukoshereza hama nkamusaba pardon nako kamabarira
ntwari bwamufatana umukobwa
oya ntavyo nebwa gikora
yabaye ku nshuro ya mbere bibera mu kiganiro kuko utibaza neza yuko petetre ugiye mutipe benishari wo yashatse kugira ngo abashiraga conflict hagati
sha sindabyibaza parce que benishwe nta nibyo twahituze byiwiwe nta nibyo twahituze ni yavuye sindi yadusanze nyene ahantu twari ko twifatira kana juste nyene yadusaba yuko twagira ikiganiro andusaba nyene yuko tukamubwira aho twatanguriye ko byagenze turabimubwira niho guca juste ukuntu nyene yariko aratubaza tubaza yuko twizerana turamusubiza yuko turizerana atashaka rero kugira ndibaza ngo irashatse abirabe sinzi
yashatse kugira ku justifia inyishu yanyu ariko kandi ikintu wabonye wakibonye mu telefone ankuru kibonera imbere ya kamera kuko umutima kwere ku mutima utabwiye cyane kandi kawushe kwanza tukimariza kwanza hapa mbanze kwanza nyegeza inzara hamane twaheze ikiganiro aramumbwira neza umuntu
mfite no vuga ko yari shavu ryinshi nibyo byatumye nyene ndabikorera hajya anyi yari shavu ryinshi cyane
kandi ngo gushika no munsi ntimurige namusubira kuvugana kandi na mnyamwezi yarakahutse na urakahuka munyumvira ko petite agira ukuntu gwa yari hajya nyine imbere ya kamera ndo basi bikayisha kabisa mutarenze kuba basi kuvuga ati reka duhure tubiyaje
sinumva ko nta kamaro bifite vraiment uko twosubira kuvugana je nawe kuko ndamufitisha bucane ndamufitisha bugenshi kubera yaransebeje cyane yaransebeje kuko juste umuhungu radi umuhungu ukorera kira kintu cyose ashaka bebe nkeneye iki ukakimuha hari icabuze ukakimuha kubenye utsanda kwingenze kuko narababaye sana
pole sana shasha ariko kandi rero ikintu wakoze cyo kumwambura ibintu byo wari waramuguriye imbere ya kamera ukamwambura na telefone ndetse ukayimwaka byose amashanete n'ibindi byinshi bitandukanye washatse kwerekana iki ntuzi neza ko umuhaye gift nyene bari gift atari de no vuga ati munyuma wogya rensubiza utwanje
mfite bigena bikoze kubera ishapu nari mfite ishapu ryinshi parce que yari amaramaje nari mfite ishapu ryinshi bituma sinzi ibintu byose nari namuhaye wame ngo nabimwakira ngaho
ariko uno munsi yaramaze gushika ukishuza ikintu wakoze ujya munsi
ego mfite ndashobora kuba ndabyicuza kubera yari imbere ya kamera mfite ntabwo ari byiza gusa prema kubwiwanje yombabarira kubyo namukoreye yombabarira juste kuntu namufashe gusa naho yarankoreye ikintu kibisi nkeneye gusubirana nawe prema
je twarakoze iganiro ubushize hama arambwira ati je vrema nanjye naramukoshereje ndabizi neza narakoze ikosa rinini cyane kandi rihambaye ariko hajya anya nta muwera ngo de sivyo ndiko ndimvira basi umutima wo mpinguvu zo kumushikira nka musaba imbabazi no shasha azanaliye wala shasha ngoja kwanza umviriza nkubwo shasha
oya ma ke mungu n'umwana mubi
ariko niko nabubwira ngene vyambwiye sivyo yaranambiye neza ati Jeffrey mandasaba yuko yombabarira tukasubirana akangiriye ikigongo please cyinshi kanye ubutumwa ndaze ko yabivugiye imbere ya kamera
yo ntibishoboka nta gato ya vrema nta muhe ndamugirira sinkeneye no kumubona nta sinkeneye no kumubona no kuri kw'Imana ntashima sinkeneye no kumubona
vrema ariko ikintu cy'ambere gikuru wa waramukoreye gituma wumva wicuza cyane ukavuga ati je ndicuza kuba narahuye n'uwo muhungu cyo ari nk'iki
nuko namuhaye urukundo rwanje ndamwiha wese agwa yabifashe nkume ngo juste ngira twari muri blague sinumva vare sinti
shasha ngoja usilie sivyo usilie iyi ni mitihani ya maisha kandi n'ibintu bibaho tu urumva birabaho sirimwe sikabiri I think si wo mu ex wa mbere uhuye nawe petete tripiko twatawe ngene waripitaga cyangwa ugasanga nubwo yoba ari uwa mbere sigasisi yo biguye sivyo sisi yo biguye ni ibintu bishika ariko kandi rero ese kupatiye kuriya urumva lakini kikubwa kwanza mwumvirize rego umuntu arakosha biba ariko kugwa n'isi bibi ko ikibini kugwa ntuvyuke
na jojo nasura kwemera ndavya amarira narizo jya munsi
ariko ryari rya mbere jojo
ryari rya mbere gusa yarambabaje cyane kwara yarankosereje andi makosa gusa naramubabarira gusa
ariko hanya guhereza amafaranga cyane ibintu umuhungu mukundanye benshi barakunze kuvita ngo peut-être ko kuba ari kugaspia muri vide sivyo ngo kuba ari kugaspia muri vide kurishashaho niko yabibona
fete ibintu byose nakoze kumwitaho kwanje kose ntacho nzishugwa n'Imana nta kibazo kandi nzoro nkundi ankunda nkuko ndamukunda
arakwanwa umiza basi njye basi kwangu mini waturize abantu zarawe watu twetu harabuza abantu baturera nkuko onya tunakufata uko yive amango ngwe
kana nibyo sha
Eko ariko nk'akantu umva neza yo kuvuga uvuga ati duhuye sivyo nkubwo ko yarambiye ati je ndivuza yuko namusaba ikigongo ariko narabuza aho mpera kubera ko nanje numva umenga narabaye ikigwari sivyo duhuye ikintu cya mbere numva ko namubyira kimwe cyonyene cyo biki
kino mubwira gusa
kimwe cyonyene umva ati kicyo ari kicyo gikuru kandi gisumba ibindi byose
amubwira ati warakotse na kindi numva navuga
ariko mina bado nabona mapenzi mu machoni mwako turacyamukunda tu ishavu racyari mu gari uracyamukunda tu
urazi nawe aho kaciye ego ni ishavu nibyo gusa nyene
atevye gusa kuza uvuga ati bana mu bebe I'm sorry eh bana sasa mnyamwezi fika mutoto muombe msama nini cyanke je ndavyikorere cyo umutade buki
Oya sindamukeneye ubu sindamukeneye
Kindi vuze ko vrimo amusubira ne gakapo ya nyari nziza
Ntacho gusa sinkeneye kumubona yarankoshereje cyane ishire mu kibanza cy'uwanje basi
None bibu kibanza cy'uwawe ngo dasari kwambiye shasha urumva Cyaka twe Twitter basi story basi tubadumira nkavuye mu kiganiro dutere story gato urumva Hajya hanyu ibintu byose mu buzimega Je simvuye ngo shetani baho shetani kiye bya bya ibintu bibaho tubisanzwe ariko rero sasa hariho umuntu gukosha kandi umuntu ashobora kumuhindura wenyine bivanye no kuntu ushaka kumutwara urashobora gukunda n'imara ya mugayi mara ukayihindura ugasanga isigaye ija gusenga buri dimanche kandi isigaye yambara birebire ubu marayika buhe bivanye nyene wowe ushaka kuyobora umuntu umuntu kwa mukaba makosa siyo ndomana eti ngo cyane cyane ahubwo ubu bibe bimpaye kuronye nda kuyobora fresh none watu kama tukoseye atuwezi tukaongozana sawa sasa ni wende wa kumuongoza sasa
Apana, hivi siwezi kweli. Sinshobora gusubira mu rukundo nawe kandi. Oya, subira. Sinosubira vrema.
Na nifi imeisha kabisa.
Bishaisha kabisa, bishaisha, simutaki tena. Ni yarabyumve vrema, shamira ntawashaka kandi.
None basi nta byiza amaze gukorera. Uvuga ati je basi apa ribi ikibi yankoreye kimwe kikambabaza. Hari ibindi byiza vya birenga igihumbi yankore.
Wewe ibyiza nta muntu adakora ibyiza. Ibyiza arabikora vrema yaranyere ku rukundo nkuko nabivuze ari romantique urukundo yararunyereka gusa ni mapenzi ya kinafiki kweli
so unafiki none kubera kiwasi utofata basi bijya vyiza igihumbi navyo yakoze ukabi ugashukuramo iki kibi kimo karabivyiza bisigara kugira ngo tugire balance y'ikintu
nukuri ku Imana ndakubwiza ukuri Vrema nambariwe yagutumye nokuri ko imana musubiza ati shamira nta gukeneye
oya jewe ni muri bwa bumwe nyene gutukugira ngo ebana watu wa wayishivizu
sinkeneye ama stress kandi oya nari yakiriye narababaye kandi nubu ndazi ndacababara gusa sindamukeneye sinkene atakumuona sindamushaka vrema
bakoze ba Shari TV kazi ni koroshe lakini sasa tutaendelea kupambana tuone gisi halitakavyoendeka. Aliko shasha dikaje ndakusaba basi kintu kimwe. Apa leo kubepetetre nitukanere cyane kuvya mnyamwezi eh? Kusa uyihe kwanza umutima sasa unalialia juu ya mapesa sije simuna kwaga je je mise urukundo gisoda je kweli wata bantu barabiza
akunda vrema n'urukundo we nimba tarakunda nturakunda urinjira mu rukundo bibona
abahungu basanzwe bahabwa amafaranga ko na wamuhaya amafaranga mu nyamwezi ngo bahanura iki cyanke n'iki kintu bahanura abakobwa bagenza
abahungu
basanzwe bahabwa amafaranga ngo aya muha mu nyamwezi ukamugura ivyo ashaka vyose
ufite impanuro notanga iyo ubona umuntu akwitaho akaguha icyo ushaka akakwitaho cyane cyane no mu rukundo kuko sinovuga yuko ibintu by'amahera bintaguha sigo rukundo ya cyane cyane akakwitaho akagura rukundo rukwiriye nawe utegereza kumukunda hagi ikintu kibabaje no gukunda umuntu atagukunda kirababaje
cyane yamuzi yagukunda
ntavyo muzisha
urazi wigera amurwitse coffee kabisa ni zarawile mbere ya kamera kandi re afu sasa juma jukisa kubitowagata
bwana atari ngekuwa na kisu ningemuua pale ningekuwa na kisu ningemuua pale ancora ci sanga mona bakobwa muri telefone yiyo
nakobwa sizaza
kondaki
kiswa kuzibasha TV nari kumwe na shasha tuko turayaga ntu kuvyerekanya sijara aho marabibonye ngene vyari bimeza ariko kandi urumaneza ko shasha sano wafashe umwanzuro bavuga ati jewe sinshobora gusubira inyuma siwezi nikarudisha matapishi kinywani hata iweje nigishoboka ariko rero ni Mungu tu jereka ndabashimira shasha nakufiye kumanya ama
iko na urakoze
musubire kugira kandi
ya nana kim oya nyene ni kwa unyibukije warunyibukije reka akahise niyo mama gusa nyene hayige nyene ubu canyigira kwanza
enjoy
eh cyigira
ku singo na enjoy Yes, nanjye ndashimye cyane kuba mwadukurikiye kuva kuna ushaka kuherezo ndetse na ofisi cyo wasikiriza muri comment petero kibira shashasha mukakibira mu nyamwezi kugira ngo tubone gise tutabadirishana cyo murabize ko mfashe ikintu umuntu kigukya munabijuwa simarizage eh ndakunda sana and my love mwarimo umutadebuki gwa